BTV Burundi presents B News.
Ufani kujya muntu?
Oya nagiye dufara bwo.
Ah, habuzi ki kugira kubere Esther?
Oya.
B News.
Ashtin chun bona nuko BMA woja ahagaragara bakavuga bavuga ko abantu bisha kumava muri BMA ni benshi. Sina vishu wenyene wako na swag team nabo bavuga ati twebwe turahejeje n'abajamari.
News.
Dako binyuze kurikira tuzabatwaronsa.
Nibaza yuko ni ejo canke rya ejo natashumasha ku murongo akavuga ati je ndi muri binibi munyitega ibinibi nibi nzaba nzobaza nibinibi nibi.
News.
Kubwami Paul Royom canke for the kingdom mu Cyongereza. Kubwami bwa Rockstone. Nico gitume ndirimbo yitwuko. Iyo ndirimbo rero ikaba ari ndirimbo yatugoye cyane gose, ndirimbo yatugoye cyane ariko mwarabonye yuko resultat yabaye nziza cyane.
News.
Mbwira ego ego you
yesa kona karimbo gashasha kamaze imisi mike
ya ego
news
kuko tusanga ari collab kandi yabe na Diamonds
ahubwo kifugwa ni yawe ni na makuru
tutashira dukirikirana nga batomboze bandike ati ni rolino featuring naka
news.
Brown, asanzwe ari muri Australia.
Muri Australia.
Ari Patrick aririmba gospel.
Ari muri
Malawi. Patrick yaherukanino mu Burundi.
News.
Iraduha pore umuririmbyi Don Brighter. Umuririmbyi yaheruka gusohora indirimbo na Kidumu.
Kidumu.
Akaba twarabonye ko yagize isanganya.
News.
Naho akaba atuzanye akandi karirimbo kitwa Original.
Original.
Kazosoka ku itariki 15 z'uku kwezi turimo.
News.
Umunyenga akaririmbo kakira kandi kabiciye bigacika aho tubona ko ubu kaje n'amasanamu yaragasubiyemo.
News.
Marahaba Music Expo
kizobera downtown
ni festival isanzwe ibera muri Tanzania ariko ije ubwa mbere mu Burundi azoba ari first edition edition ya mbere aho tubona ko izoba yakoranje abarinzi benshi bavuye mu bihugu bitandukanye ariko harimo nabo ngaha bien sûr nka bien Mr. Bell
harimo
na Yves Kami.
BTV Burundi presents B News.